And two, la phone is being ifana nomzimba wengozi angeni eyadini. So xa ingangeni eyadini ayizobhaqa. Uyaqonda? So kufanele uyenze loo nto khwekhwe. No, ngoko focus ku apologize. Akha apologize uzoxolelwa tata. Uyaqonda? Zizo leso. Sisibhangqa.
Iphe yakho phone mahlasa.
Eh?
Iphe yakho phone yesibini. Iphe yakho.
Ke le nto ekho ngam.
I call now, because I saw the Tabis in the way I am the people never is me.
I call him, Susula Pacum. Umdakwe no chita, mind him. Umdakwe no patu and nothing. So Susula Pacum, then.
Wow, shit.